na wawe sininya wara sinze kuko wa noranize ukama ubugingo ubundi umwana wawe Yesu sinza tinya wara sinze kuko wa noranize ukama ubugingo wampaye amahoro wampaye ibyishimo
ubundi umunsinzi
wampaye amahoro wampaye ibyishimo
ubundi umunsinzi
wampaye amahoro wampaye ibyishimo